Icyo nababwira cyo harabarinjye amabidoga je uno munsi ngoma ndabere Claire ko mu myihezo yange na mamba Claire umushikiranganje no ajejwe ibibazo by'abaririmbyi ari hajya kugira akimure ibibazo kugira yumvirize yongera atore n'inyishu namwe ubwo bushikiranganje buhari ni kugira ibikogwa byanyu akurikirane uko no mabwirizo nyene navuga urabyumva abishire mu ngiro c'est-à-dire quoi umushikiranganje je namugeranya nk'umuganga dufate nk'ubugewe ngwaye nkapfa nkicwa n'ingwara ngwaye imihari ntijya kuri muganga afise ibiro vyiwe muri ville ntegereza kuja kurondera namba ngwaye nkaremba nkapfa bijya bigwa kuri jewe ntigeze mvuga ati reka mve muhera ngende kurondera umuganga ntategeko na rimwe ryigeze risinywa na leta yigeze ihaguruka ngo turirukanye indirimbo z'abanyamahanga n'abarundi bonyene batahuye yuko hageze yuko dukunda umuziki wacu abarimbyi benshi tuyaga bakunda kuvuga yuko bagomba kuba international ukeneye kuba international ukeneye kuvuzwa mu bindi bihugu namba abaja mu boîte benshi arabakunda indirimbo z'abanyamahanga hamagarira abafana banyu n'abazi bajya mu boîte ko musabaze barazirikirama ku bwinshi mu mukoresha amafaranga hako mukoresha amategeko itegeko bandugu yangu itegeko vraiment for real jewe ntawe mpanuye yuko yosaba ngo hashingwe amategeko ntabwo je mpanuye yuko mukundishe abarundi ivyanyu mukoresha ingufu z'iwanyu mwebwe nyene uzasanga ibiganiro nakoranye n'abaririmbyi avuga ati je indirimbo yanjye arahita iragera kuri plafond nakina kimigeza yikuramo uravyumva ugasanga maybe ubudemu yarateye inda zibiri zitatu none izo nda zibiri zitatu wateye abo bana uzobaraga uzobaga ati ngo je nari umustar ndabaramukije mwese bakunze ba Project Z darahezeye igihe ubundi baze imyaka itatu yobaye irirangiye ntabahaye icyari cyiswe umwihezo I think umwihezo wa nyuma mperuka kugira kandi umwihezo nagize waragize impact ari ibyo wagiye urahindura umwihezo wa mbere nawugize mu ntango z'ibihumbi 2017 kandi umwihezo ni wo wanyugururiye inzira yo gutanga ijambo mu gihe byari bikenewe umwihezo wa mbere ngerageje kubibutsa uracyari kuri page ya Project Z nariko ndagira commentaire ku ma video nkuko nsanzwe ndi umunyanyuzi w'amasanamu na jewe rimwe rimwe nariko ndagira ama commentaire ku ma video yari yasohotse yari indirimbo ya Masterland hari n'indirimbo ya Peace and Love ndetse hakaba hari n'indirimbo Too Much ya Sad B iyo Peace and Love yari nta bundi buhinga na Masterland sibyo then murabe kuri no kuri Ntuzenya murabe muri description muraza kubona link icyo kigiyo Ntuzenya icyo kiganiro nakoze aho na gize umwihezo wafashije abanyanyuzi b'amasanamu batari bake kuko naye nakoreye ahanini ku nyishu ni byari bibazo zari impanuro ati mushoboye gukora ikintu cyiza muzokwigenza ukunuku kandi mwarabonye yuko mu nyuma gushika kuno munota ubu turaronka amashusho asa neza ama video ameze neza akoze ku buhinga nyine uvuga uti aba bantu barafise aho bagomba kuja niyo bakoze video urabona yuko hariho icyo baba bagombye gushyikiriza babikishije mu masanamu hama nene se mbona nkeze aba realisateur basanzwe bakora ama video ndababwira ati big up vraiment nyine minsi muraturuhura and then umwihezo ugira kabiri nakoze nariko ndavuga ku bintu by'ibiteramo aho navuze unagize commentaire kuri kigingi sama comedy kuri kigingi sama comedy hari muci ryo mu mwaka w'ibihumbi 2017 ko nababwiye yuko umwihezo wa nyuma nawe ukoze mu 2017 muri kigingi sama comedy icyo gihe nagarutse ku kintu mpava ngarukamo kandi mwanya aho nidoge ko aba DJ bariko baravuza umuziki cyo gihe bariko baravuza inyamahanga ukuntu ikintu kiba higenewe abarundi akavuga abanyamahanga ico gihe n'icyara nagarutse kandi no kuri Pamoja Festival aho hari abanyamahanga niki wasanga bahawe power abanyamahanga bari batumiye abanyamahanga n'abari baje bapfa hehe ntumbaze bavuga n'ikiririmbi tutazi bari batumiwe ndanagira icyo nshikirije ku bintu bya branding bya branding bya sponsoring icyo gihe naragize aho mvuga yuko barako hariho ama sponsor zari zatanze nka Econet leo yari agize sponsor za Coca-Cola zose zatanze sponsor mugabo ugasanga ubajya bari nomine ndetse nabahawe ubushimwe babahereje imbaho nta nagaciro babahaye bamwe batashe n'amaguru hari nabo twagiye turahari lift mu nzira ugasanga ni ibintu bibabaje icyo twemera nakibonye dynama gofete ibinda bigarutse ko nizere yuko ndinze nkora umwiwezo kwari kugira nkibura abantu ndabereke yuko des fois ikintu ushoboye kugikora ukagikora mu yindi nzira ukagikora ugutariko sometimes kira kugaruka ko nawe mwarabonye ibyo ibirirwa gushikira Finbank aho yatanze hari koko iratanga iri kukura kora azi ko ama sponsor nga bigoye mugabo commentaire mwarazumvise hamwe baciye bagira n'ama declaration barabona yuko bo babikoze ari ugufasha mugabo media iki bifata ukundi kuntu bacabona ko msimengo bari bihenze mugabo bagacha yibagira yuko ari ibi teramo cyangwa ama event yagiye araba iyo bibari bita Pamoja Awards yigeze kuba aho ba yari evenement umwe n'umwanya wabona ku mapage ya nubwo genda ku mapage ya Facebook ya Econet murayasanga kwa ayo ma video amwe abona ati naka ati tora GN tora iri dogo gitwa Ivan DJ Ivan yo muri ba mukibenga nabandi bose baguma bagira ati ntora mugabo ugasanga ukora bwiri umuntu agutora aza gutahana urubaho en plus uriko ura ari power ari event yateguwe iri sponsorize na entreprise niniya entreprise nka Econet leo igatanga imbaho hama bagize bapfuma basumbwa na Finbank igihe yatanze n'ibihumbi ijana muri miss kugasaka so iyo n'indi event yari yabaye nagize kumeruka kugira kumwiwezo undi mwiwezo nawe wacugira impact nini ya cyane uranakangura umuririmbyi Sadbi yari event ya Dunda na Buja FM byose biri mu mwiwezo nagize wa kabiri muribuka yuko umuririmbyi Sadbi yagaragaje influence afise yarakubaguye kuri stage nibyo bari afise minota mike ya mungara umuririmbyi yagiye kuri stage atwara umwanya munini ibirira babaza abandi Sadbi none akenera kugaruka kuri stage kuko bari bayemwemereye ko avuga kuri stage anezereze abakunzi b'umuziki wiwe ama acabaho ikintu kitanegereje aho abafana biwe abakunzi b'umuziki wiwe bitwaye bavuga yuko baba bitwaye uko batari kwitwara mugabo aho nca ndabigaruka ko bitwaye uko ba bitwaye kubera Sadbi n'umuririmbyi afise influence namba abafana ba Sadbi kijyage barateye amabuye bijya byerekanye power umuririmbyi yari afise byerekanye yuko ari abantu bakunda Sadbi bari bamukeneye naco ni turaza kwigaruka kuko muribuka yuko abo bakunzi be b'umuziki nyene bamwe nyene bagira bababazwa nuko Sadbi bamwimye umwanya ubu kandi bagarutse bagira manifestation bagira manifestation iyo rero niyo munsi niyo nashatse yuko tugaruka rero kuri kino kintu ahanini kuri influence y'umuziki nahanini nashaka ngire uno mwiwezo uno munsi ngaruka ku kintu kimaze iminsi kivugwa cyaba DJ ba ikino nzenge ata Mr Champagne yagize yuko aba DJ bavuza inyamahanga indirimbo zo hanze ni deba ni maze iminsi ivugwa agacha haba umva kinyamahanga cyo ntabwo ari gishasha kuva kera cyamyeho kuko wanashaka n'abaririmbyi benshi usanga iyo baduze kuri stage babadugira ku ndirimbo z'abanyamahanga kenshi ama haicaba DJ hagacha haba niki kino manifestation ya Sadbi ingoma ngaruke kuri kino kintu kibiri bino bintu bibiri hari abantu benshi nje gato kwanza mpereye kuri uno mwihezo wanjye kuri ikintu cy'aba DJ turuko turumviriza ama commentaire atandukanye dusanga abantu bagenda bahreclama bavuga ati oh ifo yokwashingwa amategeko aba DJ babuze indirimbo z'abarundi patati patata bamwe abandi bakavuga bati urabona twebwe turi twa turi ku kazi tuvuza indirimbo bivanye na clientele twa dufise aba DJ bavuza indirimbo basanzwe baba bumva haba mu quartier cyangwa aba ku radio cyangwa aturumva rero mu client ushobora kumuvugiriza ibintu bitameze neza defo ugasanga mu commentaire bagira aba producteur bari ko barabatake abari mvi ari ko barabatake tantu ugasanga na leta ari kira batake ugasanga abantu bose ari ko barabitererana umkomsi ntihagira umuntu amenye ati amakosa nayo wandi cyane James uruhara uwi cyangwa uwi kugira ibintu bimeze uko ikintu kimwe ahanuni ngatugira ntiduhagarare cyane kuri leta nagomba ahanini tuze gato iri nibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi byo yatoye mu 2018 bo yemejwe n'abene gihugu ku ngingo yayo ya 58 ndabisoma mu Kirundi haravuga ati umuntu wese ategerezwa kubahirizwa mu bikogwa aranguye bimutera iteka cyangwa bikamugirira akamaro byaba ibyo ahinguye mu byo yanditse cyangwa mu byo tugenegene yakoze ubwiwe mu gifaransa niwe rivuga ati chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est auteur. Mu Kirundi ni mpamvu shendayisha mu gifaransa hari abantu benshi bamabidogera ijambo tugenegene niyo mpamvu mu gifaransa cya gitomora bavuga bati ou artistique dont il est auteur. Nuko musanga ngene mu Kirundi aca tubaza abantu nka ba Patrice Mfatiro ndabizi na Patrice aradukurikirana cyane ashobora kugira muri commentaire agira icyo avuze yuko iri ngingo ingingo yoba ibereye iri jambo utugenegene ko mu Kirundi defo arashaka gusanga hari abantu bavuga utugenegene kumengo na kana atacho kamaze mugabo urumva mu gifaransa itegeko riri clair itegeko kandi rino bwizwa shingiro riravuga neza yuko amategeko aba mu Kirundi cyangwa mu gifaransa aha mu gifaransa baravuga ati artistique murazi yuko abaririmbyi na ba artiste ni aba artiste nk'abandi aha iri teko ntiraba abaririmbyi gusa niyo mpamvu iri teko riba riri global hama hari indi ya senkanifu ivuga ati umunyamahanga wese aba mu Burundi ategereza gukingirwa mu buzima bwiwe no mu matungo yiwe nk'uko ibwirizwa ribitegekanye aha ni mu gihe hari abantu baza bidogera ngo wari umunyamahanga ariko aragira ibi n'ibi n'ibi ni nayo n'ibwirizwa inda n'umunyamahanga mu gihe baba mu gihugu byemewe n'amategeko ataho nyanza amategeko nawe arafise ayandi madroit yiwe biri ngamwe ibwirizwa shingiro so ngomba ngaruke rero kuri urumva ko leta yonyene leta nibwirizwa shingiro ugi wacu twitoreye yavuga yuko dufise agaciro dufise dutegereza kubahirizwa mu byo dukora niyo mpamvu urumva nka leta hanije simura ndayita ko umwikomo kuko iribwirizwa shingiro ryasinywe ko n'umukuru w'igihugu iribwirizwa rero nibwirizwa shingiro mugabo bari fise ayandi mabwirizwa hari ayandi mabwirizwa rero aba akomoka kuri bwirizwa gusa ibari ingingo iri ngaha indani mibwirizwa shingiro mugabo ishigira ayandi mabwirizwa rero aza kurishira mu ngiro ayo mabwirizwa rero niyo usanga agenda n'ubushikiranganje niyo mpamvu usanga hari ubushikiranganje bw'imico kama gugwaruka n'inkino ubufatanye na EAC na East Africa mugabo mumenye yuko hamaze kuba gusa ibwirizwa riri ngaha leta irategekanya irindi bwirizwa rigena inzego ziza gushyira mu ngiro iryo bwirizwa icyo nababwira rero hari abandi byo babidogera ngo urumva ngo leta ubu nyine nubaza abari baradukurikirana kuri uno munota nawe anashaka n'umushikiranganye n'amadukurikira ashobora gushyira muri bashobora kwandika muri commentaire yuko aya marira cyanke ibimyidogo cyanke iki hoba hari umuririmbyi n'umwe yamaze kugenda mu biro by'umushikiranganje gusaba audience akagenda kubivugira kubijejwe kubijejwe akatwumviriza ubu twarahiriwe duvize leta nkozi icyo nababwira cyo hari abarimbyi b'amabidoga je uno munsi ngoma ndabere Claire ko mu myihezo yanjye na mamba Claire umushikiranganji ajejwe ibibazo by'abaririmbyi ari hajya kugira akimure ibibazo kugira yumvirize yongera atore n'inyishu namubwo ubwo bushikiranganji buhari ni kugira ibikogwa byanyu akurikirane uko no mabwirizwa inye navuga uravyumva abishire mu ngiro c'est-à-dire quoi umushikira ngaje je namugeranya nk'umuganga umuganga abafise ahakorera rero ubushikiranganje igihugu kirahereza ubushikiranganje ibiro kirahereza ahantu bakorera kugira ahantu washobora gukemugwa ibyo bijya biro rero ntari abashikiranganje isanga abandi bategetse ntibagenda kwicara hajya ngo kugira ngo bayifotoreze kugira ngo bicare hajya mumenye yuko buri mwaka hariho amabije hari amafaranga leta ijya mitegekanya muri buri bushikiranganje kugira abo bantu bazoba bahari kugira bashobore gutunganyiriza abo mu artiste bashobore gutunganya batsidoga twebwe turatanga amakuru ayo makuru agacha agenda guhemba abo bakozi ba leta abo bakozi b'igihugu bahari kugira badutunganyirize hari abantu bagenda bakidoga ngo umushikiranganje ntatuzi umushikiranganje wenyine nashobora kukumenya kugira kumenye umenye yuko ufise ibiro wewe wamuhaye nk'umwene gihugu ko niri bwizwa shingiro bwe ko ari wari toyi uravyumva ibiro shingiro ni gi wawe uwo mushikiranganje rero na leta ihari iyi leta dufise iyi leta nkozi ni wewe wayitoreye uravyumva ni leta yatoye n'umwene gihugu mu gihe wewe nyine bawitoreye umuntu sadi wamushize hajya kugira gukorere akubera umusuku nkuko leta ipanze akubwira ati nuko tubera umusuku c'est-à-dire quoi bari hajya muri bijyabiro kugira wewe ibyo bibazo byose ntwiriguraja ku marezo sosio ugenda uvuga n'iby'ubutazi genda wegere ujya bizeje ujya wahaya akazi ujya wahaya izwi ujya washize imbere kugira agukemurira ivyawe apana kujya ku marezo sosio o ukunu none nk'ubu mugiye mugasanga ayo mategeko arahari yose aranditse nk'ibyo muri ko murareklama mugasanga ni mwebwe nyene mutamenye amadroit yanyu rero ahangomba nze ngaruke rero kubaririmbyi ndabumvije yuko umushikiranganje cyangwa umutegetsi runaka ari hajya kugira kwakire wewe uravyumva ari hajya ahari hajya kubwawe ubwo umushikiranganje babugenye aya mategeko twayatoye kuko turavise aya mategeko twatoye hariho n'izindi n'ayandi mabwirizwa aza kurikiraya ahari kubwawe ayo mabwirizwa rero ni wowe wenyine ukwiye kumenya agaciro k'ivyi wawe reka ndabakaro rero abarinjye barigeze kwidoga mu 2015 baragira n'amapankarte baragira manifestation nk'imwe abafana ba Sadibe bakoze icyo giye nyakwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu mategeko ya mbere yafashe mu ngingo za mbere yafashe mu 2015 yaciye ashinga amategeko akingira loi sur les droits d'auteur et la matière est assignée au même titre que mon état au même titre que mon duc chumi na kabiri mubumbiwe na gatanu ayo mategeko arahari mubumbiwe na 11 harashinzwe ikigobede yakigejwe neza na neza uravye na mategeko akigenga gukurikirana ibikogwa mbaho n'umwenyeno bazati nabarimbye bangahe ibikogwa bya bisanzwe bizwi n'ikigobede usanga ari bangahe uravyumva hari n'abaca bidoga ngo ngurumva ngo muri obede yango ntibazi ibyo barimwo kwinuke none ko batazi ibyo barimwo none kuki mudasoma amategeko mumenye namba baba batazi ibyo barimwo wewe ubizi kutaragenda kubishikiriza ko ibiro hariho abayobozi batandukanye sibyo la solution sio kuvuga dushuja ngaho ugende ku maradio ugende ku utere induru ngurumva kunuku mugihe hariho ababijejwe hari abantu bahembegwa kukumviriza kandi bakanagufasha gutora inyishu z'ico kibazo cya ubufisi ico ndababwira cyo nuko akazi ka leta vraiment nk'ibice nka 90% ibyo leta yategeze gukora ko leta ihari kugira idushingire amategeko nibyo ngo manda babwire leta irahari kugira ishireho amategeko akorohereza wewe ibyo ukeneye nibyo leta ikikora rero nababwira cyo nuko bamaze gushinga ikigo kijeje gukurikirana ibikorwa by'iwawe nk'umu artiste ni wowe rero wo guha agaciro ibyo bintu by'iwawe urabyumva nako ndagereranya yuko nk'ibiro by'umushikiranganje nk'umuganga dufate nk'ubujyewe ngwaye nkapfa nkicwa n'indwara ngwaye imihari ntijya kuri muganga afise ibiro vyiwe muri ville ntegerezwa kuja kurondera namba ngwaye nkaremba nkapfa bija bigwa kuri jewe ntigeze mvuga ati reka mve muhera ngende kurondera umuganga umugwaye ni warondera muganga si umuganga arondera umugwaye urinze wumva umuganga agize publicite ngo urumva ngo mfise ibitaro kuri umuganga ntaba yiyemera urabyumva tubo turafise leta mvye inkozi ikubwira ati tuyage dukora kongere dukora kuviyaga cyadi ko namba uri kurakora hit nuje ngawe mu kabare widoge ngo urumva ngo mu radio ibiki nibiki no urabyo wowe ukora ibikogwa haba wongerewe wegere zya ndongozi usanzwe wihembera wowe nyene ubabwira ati mtama ingingo inini ivuguku mugabo ibi nibi 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 ntavyo turi ko turabona urabyumva ngomba rero nje ku kintu cy'abantu zenya aha ari nagomba nje ku kintu cya leta kugira ngo bumvice yuko ibyo leta abaririmbyi bayisabye byose yarabikoze kuko numva urumbabwiye yuko amatengo harimo ngomba rero nje kuri iki cya chaba DJ rero aba DJ nababwiye yuko nka ahanini vrema leta nta ruhara ibifise mu runini yako leta yonyene yaramaze kudushingira amategeko aduhereza agaciro ikintu ro cyari gihari nyamukuru ndibuka mu mwaka w'ibihumbi 2010 twarigeze kuba twaratewe n'indirimbo z'abanyamahanga abanyarwanda bari baratwinjiranye abatanzania bari baratwinjiranye ico giye n'abaganda bari baratwinjiranye ico giye mu rimbyi sadbi arahaguruka ari kumwe n'abandi baririmbye ba Kenya Empire ko muravyibuka dernièrement narenganye ahantu mbona bari kubaragira yegeregere bakeneye yuko umuziki wari uhari icyo gihe ugaruka basubire niyo vibe sivyo icyo gihe abaririmbye baromowe b'abanyamahanga bari umwe indirimbo ziragenda hanze icyo gihe nguma ndabibutse yuko nta tegeko narimwe yigeze risinywa na leta yigeze ihaguruka ngo turirukanye indirimbo z'abanyamahanga n'abarundi bonyine batahuye yuko hageze yuko dukunda umuziki w'iwacu icyo gihe amakonsert yarabera kwa vyisi amakonsert yarabera kuri Musée Vivant abantu bakuzura bakagenda kuraba abaririmbyi b'abarundi atategeko rero ngomba rero nshingaruka rero ikintu cy'amategeko burya amategeko murakunda kuvuga nibaza yuko gushinga amategeko n'ibintu bisabiki plus mubiye nimwabona yuko ikintu gikenewe ari uko leta ivuga uti reka dushinge amategeko ati bavuze indirimbo 80% cyangwa 100% ego leta byo ni simple mukira gusa kwerekana yuko ari umubabaro ni leta mvye yavuga ati ku mwana namba ari basabye reka tubikore mugabo ndabereka ingaruka z'ivyo bintu ego amategeko ni meza amategeko leta kugira umushikiranganji runaka agejwe nk'ivyamenyesha makuru agende muri munamashinga amateka agende kubasigurira bitufikisa kugenda gusa kubimwumvisha hamagacha avuga uti oke guhera ubu ku butaka bw'u Burundi muzovuza ibici nibi aho nchanza muri diplomasi ivyo bintu bivye impact direct mu gihugu kuko nta gihugu na kimwe ku isi kigeze gifata izo ngingo n'ingingo abarundi bonyene bakwiye gutahura yuko bakwiye kuzifata atari ingingo irinze gufatwa n'igihugu kuko iyo ngingo ifashwe irinze ifatwa n'igihugu igafatwa n'ubutegetsi mumenye yuko tuba turiko turita mu nuze twese tuba twita mu nuze kubera turiko twita mu mitego ati gute mushobora kumenya ibitangazamakuru byo hanze ibyo bica bivuga kuri iyo ngingo washaka kuvuga ati Uburundi buri yugaye imico ni gwabo gusa ego ni no mubwirizwa shingiro igihugu cy'u Burundi gihagaze ku mico biranditswe nga sivyo mugabo rero iyo mico ahanini je nibaza yuko ikintu cyari gikwiye nyamukuru gusomba amategeko hari hakwiye double yuko bakanforcema izi nyigisho zo gukunda no kuzirikana imico y'igihugu na cyane cyane abari dernièrement murabyibuka yuko nije jenyine naje imbere mu gutumira abaririmbyi bagende kuzikurikirana murabizi ko hari inyigisho za leta ngwana nyakwigenda nyico repetitor nkuru nziza yahora adanga izo nyigisho zo gukunda no kuzirikana igihugu ntibyari bimugoye kuvuga ati reka dushinge itegeko ukunu ibitegeko ngoma ndababwinze ukuri ikintu kirinze kiri itegeko ni kindi kintu ahubwo ukwiye kwibwiriza kujya mu 2010 umuziki n'undi twawukunze ata muntu arenze kutujya hejuru ati nidukunde ibyo bacu ku nguvu ndibaza yuko ahanini ni dukwiye kwibwiriza twebwe twenyine kumva yuko umuziki ari gwacu ari iby'iwacu dukwiye kubikunda atagahato atamuntu arinze kutujya hejuru ngo ibyo bintu tubikunde ngoma ndababwira ingaruka rero cyazihaba abarimbyi benshi tuyaga bakunda kuvuga yuko bagomba kuba international ukeneye kuba international ukeneye kuvuzwa mu bindi bihugu nitwakenera yuko habaho amategeko je note asaba yuko ibice runaka kwijana abari byo bivuzwa mumenye yuko n'ibindi bihugu bizoca bidufatira twebwe izo ngingo nama nabonye abaririmbyi baposta ama video ngo televiziyo y'u Rwanda ziriko zirabavuza, televiziyo muri Tanzania ziriko zirabavuza, televiziyo muri Kenya narabonye dernier mu muririmbyi mu Burundi ariko aragira ikiganiro kuri televiziyo muri Kenya, narumvise umuririmbyi ariko aragira ikiganiro kuri televiziyo yo muri Nigeria, narumvise abaririmbyi bagira ama ibiganiro n'ama radio muri Gabon. None leta ni amara gufata ingingo ati dufashe ingingo yo kuzibira indirimbo zo hanze, nimwumva yuko ya international yanyu mukeneye namwe bazushya bayafatira kubera iyo ngingo ni yafata leta imaze gutanga irafisa bimenyesha, sivyo? Mu Burundi hari abadiplomate, hari abadiplomate babari nga, hari abaserukira ibihugu byabo nga, nibamara kumva ati Burundi bufashe ingingo yuko atamuco uko nibafata ingingo direct y'indirimbo gusa, bakubwira ati ni ibintu nibigenda kunuko muri icyo gihe bajya abadiplomate bacha batanga raporo mu bihugu byabo. Wowe rero nk'umurundi uzokenera yuko nawe w'indirimbo yawe ivuzwa hanze, uzokenera ko ugira kolabo yawe hanze amwe nawe ukeneye gusohoka, ukeneye kuduza idrapo ry'igihugu mu kindi gihugu, usange natwe biriko biratugora, urabyumva? Ahubwo ikintu gusa nohanura nuko twogira akaranga mutima je nkajwe nk'akarorero nk'ungamo ino yikutuye harimo carte memoire, indirimbo zirimo ni 100%, hari indirimbo ijana ku ijana z'indundi, urabyumva? Ko nta ndirimbo zanze nkeneye kumviriza nije je nyine namaze gufata iyo ngingo. Ikintu cyari gikenewe rero pour le moment nuko abarundi bose twoja kuri online tukishyiramo umutima twenyene atari leta iribira bijamo je note, urabyumva? Atari leta iribira bijamo tubenyene tukiyumva yuko jewe nyine namba ni fiti turimo tunga nzovuza indirimbo z'abarundi ugakunda ibyanyu wewe nyine ugafata ingingo ati je ngomba nkunda ibyacu ukabikundije bya ukabigunda umugabo leta mutiriwe mu implica mu leta kuko mukavye implica mu leta, leta ikayoja mu leta ikavuga ati je ndafashe ino ngingo mumenye yuko ni ingingo ego kuri leta nta kibazo, kuri leta nta kibazo wanashaka iyo navyungukiramo hamwe hoca iyo cishinga n'urudandazwa kavuga ati okay izo ngingo ko tuzifashe ikacyo dushinga niso kuko asanzwe hariho nibigo hakin leta shaka kuvyungukiramo nk'amafaranga n'iki nibindi nibindi mugo umenye yuko wo muri nimbyi wifuza yuko muziki wa ugera kure, wifuza yuko u Burundi aho leta nahezo cihombera nuko ugusoka kwacu kuzoca kugabanuka. Rero nangomba nchenza kuri iki kintu nizere yuko kuri ico kintu ari aha abarimbye ari cyo mwatawuye yuko dukwiye double gukundisha ari ngingo twebwe twenyene dufashe personnel apana itegeko nibirigo birabitegeko ahubwo twebwe twenyene twibwirize gukunda ivyo wacu twiforce izibije ugerageza kugashiramo no muswa kumviriza mbida tukamwumviriza Melena ukayumviriza nande nande ukazumviriza ukiforsa, urabyumva? Abisha bigenda neza kuko ujya mu DJ asanzwe avuza ni agenda kwiretruva ibice byinshi kwijana by'abarundi ahubwo twari guprofita muri no twari guprofita sinovuga ngo twari ko covid monumengo ni afere ura muri no mwanya amafrontiere yari yugaye nuwo ari umwanya mwiza wo kuzibira nuwo ari umwanya mwiza wo kumviriza indundi, urabyumva? Ubu rero nuwo mwanya wari uhari wo kwiyubaka tugakunda twebwe nitwakunda indundi nibikenewe yuko njya mu kabare nkatora mikrofoni nkagenda kuri stage ngo nga turi muri Kenya cyangwa turi muri Nigeria, no umu DJ wenyine azovuza umuziki yazi neza ati abarundi bakunda indirimbo zabo, umu DJ ntazo kwigara zibakundisha ku nguvu mu gihe aba DJ bazi yuko abarundi bakunda indirimbo umu DJ agenda kuvuza izi indirimbo bakunda, sivyo? Rero ikintu nosaba abarimbyi b'abarundi nibagwize indirimbo, urabyumva? Bamaze kwanza abarimbyi benshi nobahamagarira kuja ko hobaho ama label ndabahamagariye yuko hoba ama label, ayo ma label icyo azokora niyo azokwiga akamenya neza ati abarundi bakundika nicyo hajya label zibereyeho. Muri label haba hariho ama service menshi ya communication ya promotion n'ibindi n'ibindi, ayo ma label rero niho habaho umuntu yidentifya amenya ati aragenda muri boîte akumviriza indirimbo zikunzwe kuvuzwayo ati iyo bavuga indirimbo z'abarundi zibiri inyamahanga baraba bashyiramo niyi bacha basara mu bwoko bw'iyi agashyiza kubwira umuririmbyi wiwe ati bana harurimbo numvise go muri Bangladesh cyangwa muri Ethiopia numva mwese ravumye muri boîte ndumva gutuko ndaje amastyle urabe yuko ushobora gukwiye kuko ujya mu DJ barafite ibintu bita n'ama BPM namba ari biki ntumba zingere abantu byita je ba DJ navyo nzi aramenye ati atangura vuza indi munyamahanga munyuma nawe nazosanga ayishikiri ari karayivuza usange umuri indirimbo zo hanze turazirukanye muri travail wacu twenyene apara kwicara mu mageto ngo dupose mu ghetto nce nza kuri réseaux sociaux ngo aba DJ ntibatuvuza banza kwanzu singombwa w'umuririmbye ngo uje muri boîte uvuga ati hari showbiz nibika I don't know ibintu cyane by'abaririmbye mugaho bajya ba manager banyu izo management nico zibereyeho kumenya uti ngiye muri boîte bavuza indirimbo izi ugashubwira umuririmbye wawe uku nuko no kumenya ati collabo ukamenya amakolabo ushobora gukora ukamenya tumuririmbyi wanjye akundwa hehe urabyumva nico ama management abereyeho ama management ntarenga kugira idogere ku mastatu ama management ntarenga kugira imana ma interview urabyumva ugasanga nk'umuririmbyi afise nka actualité afise nk'inkuru mwo ugasanga ari kari imana ama interview nico usanga ama management menshi abereyeho ama management nga usanga abereyeho ndaza abarimbyi menshi bagiye barakorwa n'ama management nga ugasanga bagiye baritsanya n'ama media rero no hantu urayo uko abaririmbyi bo choisissa management dikwije ibyangombwa management irimo ifise staff ikwiye management irimo ama service atahura marketing amenye ati umuririmbyi wanje akundwa ku akundwa ha uravyumva ushobora gusenga uri kuri dogera nka boîte yo muri nuzenya yo muri ville nka cristal par exemple ugasanga muri boîte yo mukaminga indirimbo zone ziguma zivuzwa n'abashaka ndavuga yuko aba DJ batavuza indirimbo zawe ega numu DJ arahepeha genda umubare bumwe ndaza amabwata mwamwe usanga bavuza indirimbo zaho nyene nko mu kanyosha ndaza abantu benshi baguma bavuza indirimbo z'aba artiste bahajya uravyumva ingozi ingozi usanga barimbye bari ugaye usanga bavuza indirimbo z'abanyingozi none kubera iki uwo muco usanga nko mu rumonge ugiye usanga mu ma studio mu bubare bavuza indirimbo zabo none kuko ino uwo muco uto muco twese duhuriza ko umuco w'igihugu twumve yuko nk'ingozi barabizi neza yuko abanyengozi bakunze abaririmbyi babo niyo mpamvu no mu bubare usanga bavuze indirimbo z'abanyengozi mu kanyosha barabizi yuko abanyakanyosha bakunda abaririmbyi babo mwarabibonye na dernier yuko habaye n'imyiyamamazo n'imyiyerekano basaba ati umuziki wo mu kanyosha ntugaruke uko niyo mpamvu ndiko ndahanura abaririmbyi babanze d'abord ntibajye ngaho bidoge namba cyangwa basaba abafana namba abajya mu mabwate benshi arabakunda indirimbo z'abanyamahanga hamagarira abafana banyu n'abazi bajya mu mabwate kumusaba zibarazirikirama ku bwinshi apana umuririmbyi wenyine wa person agenda kwisabira indirimbo yo kwivuzwa kameme ibyo birateye isoni vome mubwira abantu abanywanyi banyu bijukire kujya mu mabwate namba mubona yuko abafana banyu babemera bya vrai bandi bijukire kujya mu mabwate bajyeyo bavyumva bagende kuvuga ati bana twebwe none umu DJ niyumva asabwe n'indirimbo z'abarundi zingahe zitandukanye ari umufana aragenda ajya agasiga gapurboire kiwe hajya ari ukuntu babigenza namba ari ibihumbi bitanu namba ari binga DJ Mario acakavuza Vigi Moses muri Kiki Night Club acakavuza hari ukuntu birafize inzira bicamwo si kujya umuntu nuza mubwira avuze ikintu ku ngumva azi ko atakura ubugari none nk'ubu nka Vigi Moses ariko aravuza muri Kiki Night Club akabona mu ijoro rimwe aratahanye ibihumbi n'amajana abiri bivuye mu muziki ndundi cyabibaze nk'amajana abiri dufate nka 200 mire umwe yagira atanga ibihumbi bitanu bitanu numva yuko ufashe 5 mire for karanti numva yuko 5 mire mu majana abiri numva yuko indirimbo mirongo ine ziba zivugijwe dufate nk'indirimbo mirongo ine cyorora mu minota usanga ijoro ugomba kurimara ufuma mukoresha amafaranga hako mukoresha amategeko itegeko bandugu yangu itegeko vrema for real jewe ntawe mpanuye yuko yosaba ngo hashingwe amategeko ntabwo je mpanuye yuko mukundishe abarundi ivyanyu mukoresha ingufu z'iwanyu mwebwe nyene mufuma mufinansa finansa iyo projet mutwara abantu ma boîte ku nguvu mbatwari mbatwari batwenda gusororere ufumwisha ari katebana bro genda ndabize baririmbyi benshi bari batanga amayinite akisabira indirimbo yo ku radio none ubu amaradio ntavuze indundi kubera asanga abaririmbyi bonyine bagenda boblije abafana babo ati telefona nsabira inde nsabira jendi naka wewe nani wa jombo jombo wa nyororo bagaca saba indirimbo gushika naho bamaze kumva indirimbo ziguma zisabwa si itegeko ryabaye nibya bihumbi 10 waho uteherereza umuntu ukavye parpia umukamugurira carte cadeau saka smart na zindi baga telefone ari menshi bakaje nabantu ugasanga nigihe umu DJ ku radio ga telefone agasaba ati je nkeneye indirimbo yanaka jewe nanje bahora bansaba ndabakishije indirimbo kuri BTV baramanyandikira kuhera ibiganiro byanjye bya biri ko amanu z'amanimo ga telefone indirimbo z'abarundi bakazisaba nkene indirimbo ya kese nkene indirimbo ya Sad B twuku nkene indirimbo ya Magic Soldier barabinsaba abanywanyi ifo ko mubahereza inzira mwe nyine mukicira inzira pana amategeko ekare umukurangiza eko namana yuko no mwihezo wanje no munsi wabaye muremure kuko deux fois umunzani aranja nzandabahereza umwihezo umurindwi nzofa ndakora basiri imwe mu ndwi cyane kabiri mu ndwi ndabahereza umwihezo ndabereka ikintu gikenewe ikintu gikenewe nuko twemwe nyene dukunda ivyacu tutarinze kuvyimplikamwe uwundi muntu adakora ivyacu kuko ikintu gihagaciro ikaramu abayikoze mbe Fred igeze kuranga ino karamu
iyo igeze kwitse
tura thanks ikaramu igugwa amafaranga 500 igugwa amafaranga 500 ko nico giciro cyayo nagomba ndo ndaguhanura wewe muririmbye namba ukeneye gujiga kure banza uhagaciro umuziki wawe namba wagiye muri studio umuziki wawe ukawutangira 100,000 ya audio muri master music cyangwa muri bantu boy I don't know ugacukora video yawe igagutwara miliyoni nka zitatu tu viens de dépenser plus de 3 millions kugira ukore projet yawe imiliyoni zitatu hari umuntu aronse n'ibihumbi jana umutayi wa 100,000 francs ndaza abantu benshi batunze imijyango bakoresha umutahe uri munsi ya 100,000 cyabibaza wewe uradepansa imiliyoni zirenga zitatu kuri produit utapangiye akarere kingene mu mafaranga aza kugaruka umunsi watahuye yuko iyo mpano yawe ifite agaciro iyo mpano yawe ari ubuzima bwawe uzomenya agaciro kayo uzo kwiretruva solution atari kujya kwidogera ku radio ahubwo solution n'ukumenya ati leta amategeko yashinze akingira ino mpano yanjye nayahe avuga iki ameze gute uzoza kwiretruva wewe warataka yahubwo nomara gutahura yuko tu dépense plus de 3 millions kugira ukore produit imwe ikintu kiba gisigaye ni wewe rero ku planninga we na management yawe ati igikorwa cyacu ndagiha agaciro gute ndagikuremo ubugari gute uravyumva n'ucumenya business yacu inge u planninga business ifo yuko abarundi mwiga gukora business kuko ni habaho abarundi bumviza ati satbi yakoze indirimbo ya indirimbo yiwe yakoze naka yayikuremwe miliyoni 30 indirimbo imwe ya moye contra sivyo none uzo kwiretruva abarundi bariko baraba interese no kumenya umuziki ndundi ko azobaza ati ninakora indirimbo imwe nzomera nka Sat B ifo kandi uko abaririmbye ari no ma contra baza baronka bazi bayagira public kugira n'umwana nkanje mfise umwana ifo yuko amenya yuko infwa naje nshobora kuzomwankuraje ati kora umuziki kora umuziki kubera baziti ninakora hit imwe indirimbo ikajya hit je nakoranya ibiganiro n'abaririmbyi benshi aho wasanga bidoga ntambaza ati none ga Frank wewe warakoze indirimbo mbe mukundiki yakugejeje kuki ugasanga indirimbo yaravumye irashika no kuri plafond mugabo nta kintu kizima ashobora kuvuga uti ni souvenir y'iyo ndirimbo ugasanga nageze kubaza MG Babel nibiganiro bihari kuri no YouTube nyene muzo bikurikirane cyane murabe kuri page yanjye ya Facebook ya Idris Emen Simbizi muzosanga ibiganiro nakoranye n'abaririmbyi bavuga ati je ndirimbo yanjye yarahiti ziragera kuri plafond nta kintu kimigeze ayikuramo uravyumva ugasanga maybe ubudemu yarateye inda zibiri zitatu none izo nda zibiri zitatu wateye abo bana uzobaraga uzobwira ati ngo je ndari umustar Magdadi niwe yigeze kumbwira ati bizombabaza itaniumaga mtoto wangu nikimuri CD umva azomuraga CD je mubabaza umwana we amuraze CD ifuru yuko abarimbye batahura bamenya ati nibate umwikomo ku bandi ahubwo nabo nibabanze kwanza bimenye d'abord bamenye potentiel yawo bamenye agaciro kingabire yabo bamenye yuko ba dépense amafaranga kugira umuzi kukogwe bamenye yuko mu gihe umu DJ umu producteur yakoze audio yarishwe mu gihe umu director yakoze video yarishwe amenye yuko na media izo vuziyo ndirimba irihwa umenye utore ko ari business kunwa mara kuri habo diga media nyene nizo zizokuvuga kuri urapia nabantu bazomenya ati ibintu biri mwagaciro ibintu barinda batangira amahera kugira indirimbo nuko muri ico giye nawe usha wipanga ukamenya ati amafaranga yose na depanshije reka ndayagarure gutya hama ikindi kintu naco no hanura abaririmbyi cyanyuma nuko bo kwiyegereza abarongozi murabona mu bindi bihugu Mwindi biuga bari njusanga, bari yegereza abarongozi, baje abarongozi, abategetsi nyene, ndo bafata ingingo zose, ziza zorohereza. Barafata ingingo ziborohereza. Hari abandi bareklama ngo amalo ya sponsoring, umutegetsi nazo menye lo ya sponsoring, mugiye we utamwegere umwereke yuko ari ikibazo. Kuko ujya mutegetsi, ikindi ndabita abategetsi, abategetsi umenye no gutegeka, reka ndabita abarongozi, ko ufi ndiko ndakwepa ibyo kintu cyitwa amategeko. Aba umurongozi mwiza uramwiyegereza kambwiye ati muvyeyi twebwe dufise ikibazo kiniki turagenda mu entreprise kunuko ntibatwumvira maybe usanga ari uko kunuko ejo aba barongozi nibabona mwiyegereza nibabona abarongozi bonyine nibabona ati aba bantu baratwiyegereza aba bantu ingabire zabo ziradufasha mu gusimbataza amahoro tubaza mu kubungabunga umutekano mu kunywanisha abarundi umuziki murabizi muribuka amateka ya Kidumu ingene indirimbo yiwe yashoboye kunywanisha abarundi muribuka duhe tuhere kuva muri 2015 gushika ubu umuziki warakoze cyane n'ubu murabona Flambeau de la Paix abajoyene abanyamuziki barakoze cyane kugira igihugu twe tugifise uko kiri murabizi ko igihugu cyacu cyari cyagomba kigwe mu manga yari gushobora kugorana ngira tubivemo mugabo abanyamuziki baragize icyo bakoze rero kintu bahanura uko kuntu umenye yuko ibyo impano dukora nababwiye yuko n'amategeko yose amategeko arahokonesa yuko umurimbyi umurundi abaho ifu yuko akagaciro d'abord mubanza kwanza kukiya nk'abaririmbyi ukavuze yuko ari ikintu ubanza kwanza wiha agaciro wewe nomara kwiha agaciro iyegereze abarongozi yegereza abarongozi mbabwiye ati muvyeyi naho bino bintu tubikora uku nuku tugwa singeneye kugaruka kungorane mufise mugabe ishono bahanura ni mwiyegereza abarongozi dufise leta mvyeyi dufise leta nkozi abashikiranganje bose bahari kugira bakorere mwebwe ntibari hajya kugira bakorere umukuru w'igihugu bari hajya kugira bakorere mwebwe iri nibanga ndabibiye bari hajya kubganyu bari hajya kugira bakemura ibyo bibazo byanyu ibyo bibazo byo mwirwa mugenda kurira ku marezo sosiyo mwirwa mugenda kurira ntumbaze kuri YouTube kuri Instagram ku mastati muguma mwidoga naho bizoshika iyegereza indongozi n'umusaba ama audience genda ubonane n'umushikiranganje genda ubonane na mustaneri genda ubonane nande uburongozi turafise ingene bugabuye bazokumviriza kandi kibazo cyo kizokemuka so nanje mwari kumwe ni Idris mufise intererano ufise n'ikintu na ide ufise ibintu byinshi nkeneye kuvuga nari kugira icyo nshikirije kuri manifestation mugambona umwanya ugize ijya manifestation yantunzenya nezere yuko vuba cyane ko ndarondera abaririmbyi nabonye yuko Pop G yamaze ku replica yavuze ko agomba aje muri studio and then vuba cyane nzo bahereza undi mwihezo ugira gatatu kuno mwihezo kugira kane plutôt kuno mwihezo wa kabiri nizere yuko uyu mwihezo wanje ufite icyo abamariye nanze mwari kumwe ni Idris Ben de Camera nari kumwe na Kibo ndabakunda cyane mugira ico muvuze kuri no muntu